Ko Glenis Phillip, Barbara, te tā huhu rangapū hou o te taurawhiri I te reo Māori. Nō Ngāti Porou a Phillip Barbara, I tēnei wā, kuia te kai whakahaere o te wahanga whakawhanake pakehi I te kuratini o te tairāwhiti.